Bolo fila tɛ jɔ gafe kelen kɔrɔ lahara jɔ don na, wa kɔ fila tɛ doni kelen ta lahara jɔ don na. I bolo ye baara mun kɛ diɲɛ kɔnɔ, i bolo bɛ jɔ o gafe de kɔrɔ k'o minɛ Ala bolo lahara don na. Wa i bolo ye doni mun siri diɲɛ kɔnɔ, i kɔ bɛ jɔ o de kɔrɔ k'o ɲu lahara jɔ don na. I jilaja, i kana ta maa fɛ juguman kɛli la, wa i kana tugu maa kɔ fili baarali la. Nɔ tɛ lahara jɔ don na, i kelen bolo de bɛ i ka kɛwalew bataki minɛ, wa i kelen kɔ de bɛ jɔ i ka kɛwalew doni ɲuni kɔrɔ. N b'a la deli, Ala k'an kɛ ka bataki ɲumanw minɛ an bolo, k'an kɔw kɛ ka doni ɲumanw ɲu lahara don na.